Now in other news, the staff of Elitheni Learners with Special Education Needs School in Diepkloof are calling on the school principal to be fired. And this is due to alleged maladministration amongst others. The employees who are asking that their identities be withheld are accusing the principal of mismanaging the school funds and providing learners with improper meals. The workers claim to have informed the Department of Education, Johannesburg District, about the matter, but with no solution. They now want the Gauteng Department of Education to intervene.
Abasebenzi besikole sabakhubazekile eLitheni Lsen Special School badubeke umsebenzi baqhinqa emagcekeni lesi sikole. Ngenxa yalokho abakubiza ngesenzo sikathisha nhloko walesi sikole. Labo thisha ke bebambisene nabanye ababazali nababangafunanga ukudalulwa. Bathi uthisha nhloko walesi sikole ukhombise ukungabahlonipha abafundi. Ngenkathi bethatha uhambo ngesonto ledlule nokuyilapho behlelelwe khona ukudla abakuchaze njengokungekho esimeni esifanele yizeke abafundi beyikhokha imali ehlelelwe izimo ezifana nalesi.
So for i-staff ngoba sikwi-go-slow kanje thina into esiyifunayo it's either one i-department ithatha u-principal babone ukuthi bayomplace kwisiphi isikolo or a-report kubona kwi-district. Oh, secondly, isikole sibe redeployed. Babona ukuthi ama employees babawisa kuziphi kule basiplace kuphi. Or if abayenzi any of these two, lastly, thina as a staff or some of the staff members, because we are not honest at times. Khona abanye abazoza bazoqhubeka and work under her supervision. Khona abanye abazohamba bayo reporter e district until yena ahamba asisamufuni on speaking asisamufuni usebenzisa kabuhlungu usitshela ukuthi omunye umuntu is lower than her.
Omunye walabo othisha uthi ke umnyango wezemfundo kusifundazwe iGoli kufanele ungenelele kulolu daba njengoba ke bengasafuni nakumbona lo othisha nhloko osolwaye ngokubaphatha ngesandla sensimbi.
There's so many things happening at that school. Amafanzi kuthiwa amafanzi awekho, but whereas ayikho into eyenzakalayo, roofs are falling off, ama ceiling ayawa, kids are paying for transport, whereas kune government subsidy transport. Abantwana babhatala for i-service every week, but whenever they have to be compensated for ukuhamba ukuya kuma competition and stuff. It's not the first time badla irice ne dish babe exposed whereas abanye abantwana badla kahle.
Ngaphezulu kweintsolo zokusebenzisa budlamba ezimali zesikole nokugcona abasebenzi, lo thisha nhloko uphindeke wasolwa ngokuhlinzeka abafundi ngokudla osekwedlulelwe isikhathi nokuvela ke ukuthi kwanekelela umhlengikazi walesi sikole nokuba kabafundi baphunyuka ekudleni lokhu kudla. Kanti ke kushaya isikhathi sokuya emoyeni umnyango wezemfundo ungakaphawuli ngalolu daba. Ezindabeni zeSoweto TV kube komqondisi myeningi seDiepkloof.